Sanibonani Mgungu Ndlovu. Niyaphila Mgungu Ndlovu. Kufowethu lokhulumayo uMthobisi odumeka Mgqobhozi. Abamazi kahle bathi ugqekezi wentombi madoda lo. Unembezo amadoda angenza ukubuya khali yakhomplesa namahleli lohlelo lweni njani. Babafowethu akukho sokhuluma okuningi kakhulu okwamanje sibizela into eyodwa la ekhaya. Kodwa ngeke ngiqale ngomo wokuqala ngahambongi babulatha. Sila nje ngenxa yakho babulathe ngicela ungibe mfowethu track 6 ebese ngivalela
ha mkhobozi mathotha kona nyana
Mutikai.